my name is Keith Daley, Tuba player, and I'm Tuba RO, and this is my evaluation. For my first skill, I'll be playing the 8-minute skill. For my second skill, I'll be playing the E major scale. As for my last scale, I'll be playing the B flat major scale. For my first piece, I'll be playing an American Rhapsody, which is 24 to dance. For my next piece, I'll be playing variations on the theme by Haydn. Measures 116 to them. For my solo piece, I'll be playing Compreso Español from the beginning to end. Da 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 da